dawo harama maza maza mi sauri ka na miyo azama san jirgi shike tashi a sama me san samu baya dandan kima yau na girma zama dake alfarma duk mai gure bi shin fado ta barma sai Allah, mu roke shi jalla ya kawo duk jalal.